sona o tapati lenei lea o faautuina o isi aoaoga po isi lesona mai ae mai ai le supole ole faiaoga ea o tapati le letea lea sa tatou vavaai ai tau le sa tatou faasoa ai the world view and the biblical world view o auala eseese e vaavaai mai ai ia le tagata o le lalolagi atoa ma le tagata kerisiano i lea i le lalolagi ea na mafai ona faaiuina ia le tatou esoesoega ma amaia ia le manatu e taofaʻi atoa ai ia e tatau ona soifua ma ola le tagata i lea biblical world view sausili atu ia te oe na e exerciseiga le biblical world view ina ua e ali laumaluega lenei vai asa amene faafetai tevaga toiga toʻa tele tatou eleia e le exerciseiga ea malo na e manaia faautuina le tatou lesona o lou taufai e taofaʻi ai le sa pati lenei ma le sa pati le letea lei the great teacher po o le faiaʻoga sili po o le faiaʻoga sili tamanao e tutupa aʻi o tatou lagona faasoa mai lau soʻesoʻega ea faasoa atu foʻi lau ia soʻesoʻega lenei mai aso o le fesili o tamanao e amata ai le tatou pasega what have you learned from the teacher o leā se lesona pena le tasi lava o leā se lesona o se mea tāua o siaʻoaʻoga na e maua mai le faiaʻoga e tusa ai ma lau stadi o le vaiaso le letea ma le vaiaso lenei what have you learned ea fogotoina
ā lava me e tulaʻi mai lean on jesus
amen lea lava le mea e tulaʻi mai lean on jesus whatever happened lean on jesus amen faafetai ea aisis ia sana lesona na maua ma le faiaʻoga na afio mai iesu e aumaia le malamalama i le lalolagi nei a faamalamalama ina ai le lalolagi ea suatoina ea mai e toʻatele i tatou eiloa le faiaʻoga ae lea ai le masani uma i lea faiaʻoga manaia tele faafetai manaia sia lesona tāua o le lesona le sa pati lea na teʻanei iaʻoaʻoga a le faiaʻoga amina o le o sa pati lenei o loʻo i ai le talana e tomua mai ai lava iā atamu ma eva i feau i le faatoʻaga iai tena ina ua lē usitaʻi ia o uaʻi matua ua ia ai le lāau le fua o le lāau na faasāina e lē atua ona alea ona lalafi lo lea ona lalafi lo lea o le fesili ai se ao malagafi ai
ola lalafi ina ua pula o le amata e leasala ua e lavalava leasala
amen o lē ua lalafi le agalau ailoa ua ua amasala o lau acuti o lē ua lalafi le agaolē ua acuti ua faia le mesese totesina fia o le soifuaga lenā ma le ma le olaga lea e ola ai tatou le lalolagi i taimi lenei e te iloa ma ua esese o lea le mesesoʻi lafi iloa e te iloa loa ua e faia se mea sa faasā mai e le atua e te sola ese e te lafi e te le manaʻo i leiloa ae totosilafia le tala lelei mo i tatou po o fea le mea e te lafi ma e sola ai o loʻo saʻili lava le atua po o fea le mea e te lafi ma e sola ai o loʻo saʻili lava le atua mo oe to lesona la lea lakaufai e faasoa mo le sa pati lenei o auala e tatou te ola ma tapenapena ai ina ia saga faamautuina ai le ola i le olaga o le faiaʻoga e o le mea le faasoa mesu matoina Ya awa ne ingata lo tato widoa, a iya, faamasan yai, ha, faamasan yai, o, itu isai. E yai iya, tu ingata ngata iya ta uwa kuru, ha, ne loate lo tato iya, masan yono ba ito ina le lumol Facebook, ha. Ole, ito ina lea, ya, ele longa ingoa kuru, ha. Ai ole fa lu pena le ole to ina le kuru o lo no vima o le faiaoga politicia o le to ina le a e ia te ia le to mai wa uma na wa uina fa pito ai e na te hao a o ai tangata to te sila pia la e to a te le yo tangata e muli muli to ina le a misti saibu o la to waluena la to te mata i tu uina le soifuanga o le tangata le e kuru E la tau te maitawina, le savali e savali ai. E maitau le ai ai ai. E maitau ia ana ngā luenga. O mea uma e whaatino ina, e le toa ina lea. E ta tau koe na whaata i taia iona. O na disciples po tangata ia mulimuli ati ia te dato. O le soi fuanga a toa le tangata lea. O le a onga le na, e a o onga ai tangata uma e mulimuli ati ia. E fai ngona o le kuru, ha. Aso kusipia tele tatu, afa pehe tatu. Famata ele de tau koron tatu fata ita ia tue nga lifestyle.
Aisu?
Oi kuru.
Ata kia ia yesu a eo e fata kia kuru.
Eta tau?
Eni?
Ha. Eta tau? Ha. The word of God tells us all about our kuru. Jesus. O le fiongo pa ia ale atua, o loo wha matala tala u ili ili mai ai a te tātou, e whai a oma lea, kuru, ha, ma e tatau ai a te tātou, o no tātou sue sue, ma whai tau, ma sa ili ili, ili lifestyle lea,
kuru,
o le kuru,
amen,
e e e ma li e tatu kane si e mai tae, ha, ha,
Amen.
Don't you see that, Peter? The blind is to have a house or take me to fight a winner to see, desire, step of Christ. Ah, but the desire of ages. Mostly, love on the desire of ages. Oh, he, or love for Matala, my innocent form of Yesu, my pepe, mercy, Avea Matala, go, my verma. My even Avea, oh, yeah, fat on Lula mission. Don't you see that, Peter? O le sikwa lea I leo langa o kariso na mafua aina, o na successful in his ministry. Why? Because he studied his school. Na sua sua e Yesu, le awala e soifua, maola, ma le manaonga o le faiaoga. O aile kuru e Yesu. It was his father. O lona tama. Na faaonga aina Yesu kariso, le tusipa ia, fea inga tuai in taimi lea. E whamatala ma au mai eilea, le fina ngalo o le tua. Ma o mafuaga le nā, e te maua ina ai, I so se teimi la pae, e feto ai ai e su, ma tofotofonga ma whaafitau. Every obstacle he come across, e iei upu e repeated Yesu, e te maua tu sile tu sae afeitu. Do tiri fia the most repeated word that Jesus said? Do tiri fia? Every time he repeated this phrase, it is written. It is written. It is written. It is written. Ole ale ri. E tau mai ai te tato. Ole anga stadi e Yesu lea. Le kuskwaria. See, Jesus wasn't using his divine power. E lei pao ngai na Yesu lea. Le malo si anga pa atua mea sa yateia. 100% human, 100% what? Divine. E le fa nga ina la Yesu, le poto ma le tomai fa atua. E fa fisa nga ye me fa fitau. And ia fa nga ina le tuspa ia, o lo fa matala ma ye wina o le atua le tama. E fa fisa nga ye ma, fa fitau. And the good news is, o lea ya te tato tu sila wa letas. Amen. Lea ya te oe, lea ya te a. So if you want, to live the life of Jesus, go to the scripture.
Amen.
Sa ili lea, le fiongo pa ia le tua sotaamne, Na le lua le sono tu mana e faso mo tato. Na maua ile. Ile. Ile so if one more. On fa ya ma tele mana no tu mana fa ta o le lua. The life of Jesus. Ai so fina ngale fi faso, ya. A woni ba wi tato faso ha. He was secure in his what? Identity. Ile o langa ato o keriso na soifua ile le langa ni. He was secure in his identity. Faafetai tupu na mea. His heart was touched by the one. By the Father's heart. Na matua sanga le mūru si o si o manga ato o mali na tūra o keriso. A o ye le soifua ngale ne. Pumeto mitalanga ato metai profeta ili na weta. Ele ia o ina Yesu ea. And our rabbi is my lack of the now, all of the room of violence in our Maria. Ilalo or the Taita Inga and the Nana Paya. Oh, Inga to the Mawai, Nafeso Tai, Maile Lotto, the two letter ma, and I. Yakariso. By my so I, he peeled up his spirituality. Naya Fausia there. Semafdanga fa, Falanga. His heart touched the Father's one. The Father's heart. O emeto wina yelitsota ingale tupui. At first, his heart was touched by the Father. Muamona, napa imaya loto le tama ya, yakeriso. A ina wafausia leo langa tup tupui fo, olfa le nganga o keriso. That meant tupu. Napa ilana nganga ipeo. Ile tama. O le relationship nga na mafuai ile tele o taimi o tisanga iye ni faola ma faafetau. He always successful. Not because he's God, but because he connect with the Father. Ele mafua mayona o yole tua, ai mafua mayona lea. O le relationship o le kisota inga malona tua. Baya so ai, he lived the kingdom life. He lived the kingdom life. That is what we want to tell us. Jesus knew that he does not belong to this world. He knew he is from the kingdom of God. I don't see the fear. E ui la bangai noe. E Yesu o iye sakmele malo le tu. E le sui e ea wala nga ola ine. E le rolang le ngay. E le sui e. O le mafu amale na. O kele o mea na faya. E Yesu. E reflect na malea. The kingdom. E reflect na malea kingdom. E ui la ba. Nga si o si o mie Yesu. Ile kele o faoso songa. Only tell him about Salama Mess, Esauma. But he knew he is from the kingdom. Now I saw, oh yeah, it was a half on the long gate at the table. I find you there again. Look again among you, that will not speak. Never give by my own, never give by my head. Only pay me out there, where say my name, my name. O what was if I lapped up for my little boy any kind of castle? What will happen?
He will sue you.
I no longer live as an advantage. I let out one man there. Living as a kingdom, if you come on for some. I cannot put up in my own women. Hey, hold on, hold
on.
Hold on, what? You see, if it's so young. But what happened with Jesus? He was the same. Our Yahweh is the Langi. Naola, O Ia, O Le Tuk. But some for Yahweh is the Langi. The Yahweh must be a Papa Yah. Not because he is God, but because he read the scripture. I think if you're a man, 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 you He cared for community and relationship. Etaula moa le fuanga o Yesu, ia le faala potonga polo na Siaosi o manga o tangata ia. Ia iai, na kumtalanga Yesu o sa puspaia, na sausa ili na faola lena, lenei lo. And that was his community. O le faola Siaosi o manga, o le faala potonga lena, sa ia Yesu ina wifea, u ina lang, lenga ike a Yesu. He was always guided by the Holy Spirit. O me o malama saia sa taitaina lava ia ele nana pa ia o le tua taitaina lava ele nana pa ia o le tua. He lived a life of sacrificial what? Giving. O me o malama so fuanga o Yesu ia pataulangofu. Elema natu faapito mo lona lava lelei. Eva ba ai mo le manuia o tangata lautele. Mana e yosu ole ole se kwa mo Yesu. He lived a worshipful life. Ole se kwa ma antoa o Yesu. Na ola isi o langa ya. Worship. Everything is worship. So se mea lava e faya e Yesu ole ya. Ole worship. Ni te ufa peta to ole worship na ole. Te lo nga te sa do tu fa tan fo ne worship. Ah. Ole sa pati le ale ta to tan no ele so na a. Ele so na sa pati le a worship. Fa la we te le ba e mo na. Ile so fwa nga a to o ke wisu. E worship. E ta pua ya ile to. Ah. He build up. Na ye fa usia lo na. Ah, i tu fa le nga. Iba ena nei, na talo. Na taula mua le faifuanga o Yesu, leola te talo. Ma olesi na baeng o te mana o tatou te fasoa e tae ane nei, o le te talo. So se mea lama le faifuanga o Yesu, e te maua lea, e te maua le te talo. Olesi baeng e te maua ina, scripture reading, faitawina o le tuspaia. E ui lama o ia o le atua, I saw Tai in the Mayan and the Talo, Malefaita Wina, or to Spaya. Or Mafuanga, I say, Moa, and I want from Talanga, you soon know Faso to I. It is written. A wow, what to see? A wow, what to see? I say, Lama Maya, there. There, Faita Wayne, in the Spaya. And then I say, yeah, it's a Moa, the Upule, or the retreat. To see the fear that we know it from Talanga, Upule retreat. You don't know that to Miley to Falema. Ole, ole alu ese mai lea mai ile pisi lea o te yai. A faya te pisi le, ile vayaso a to ila unwema. You need a retreat. Ale retreat na, e te alu ese mai yai, mai le pisi schedule na te yai. A faa ava noa lo teimi a to mo le tu.
Amen.
Ole vengan faya Yesu. Ole se fuanga na, na ola a Yesu. Ele matai lea. E te mau ele te leo taimio Yesu ea. E te mea anu kua kasi e yao. Te mitawi. E mana o mea koe tātou. E mana o mea koe tātou le taimi na o oe lava. E te peso o tai ai le tamā aise ea. Le anga ako olua. E a kele ma.
Palamilagi.
E le distract ai kākou ile isi ea. Le isi tamata. O so e fua kata Yesu. E ui lava nga kua kele ma au soo ma le moku kangaka. He will always find a time. And where she may now, no, we are lava. Lena Yame, the fire lay for so I let to my oil lava. I tell him about oil is here. It's the matter. Or say Fuamana, no lie, a soup, Levatelia, or say Fuamaleola. And the pony. Ah, fatau, ye ye sul mele ole. Le mele ole anapong. Ah. Mol vai na buri buri.
O Yesu.
E open mind. Mana malamma i ole mafofa. Ah. So se mea lava, so se tu ainga tangata lava, poleana tu ainga fafitauli. He always had an open mind.
Amen.
E matala i ole mafofa o Yesu. Aulei paia se tali e tali e tuai, e mua mua na mafaufau, po oi e afia le tali lea lea. Lea lea fai. Ma ole tele le nao le fafitau, le tutupu se fuanga le nei. Ole vave I ole tatu tatu. Na ole taulangona o sina leo fapaua, tali lo iai. E au noa ma le tatala ina le mafaufau. Ina iei loa lea. Le mea mua lea le tutu. His heart touch, the Father's heart. Ole ngai o inga man se fuanga leo Yesu. Na feso ta yeiro na loto polo na nganga ilea. Ile finangalo ole. Ile finangalo ole tama. So me umana. Na tifata o inga na ole. Baenga leo ole. Tatalu. Umeto mita langa tusi o luka. E ono suma le lua. Faita wata si tato talgo.
Lord, that this time that you went up to the mountains to pray. And you spent the whole night.
It was this time he went off to pray. And he spent the whole 10 minutes to pray. Amen. Esa.
The whole night.
The whole night. So she left it to him. Well, you should tell me where Taro po atoa. Po atoa it's that.
Yeah, he must tell you this.
The whole night. E mafai ona fa amauti noma ia te Taua. E leo le tua tua o Yesu Keriso na mafua ai o na mafai ona te te I pa o soso. No. E leo le tua tua o Yesu. It is because of prayer. E aka mtalanga masani ya le masani tatu. More prayer, more what? More power. Whole night. Imagine that. Oleale me tupu pe a po a to etau. O kau kia te talo a. Se fo ma talo Yesu. To fetau ta tolo te mou ma ta Yesu falu su meton.
And he sent the multitude away. He went up to the mountain by himself to pray. And when it was evening, he was terrible.
Ina ua. Tu atu e Yesu keriso ya le moto tangata la teo. He went up to the mountain by himself. Le winga na le nau faya toile. Me leo le retreat. Ah, e aapo le. Mana o mio le taimile na o oye to atas. Na ia alu atu wai maya. Ma ia tatalo na o ia lava. Ma fuanga foi lea ito I tu lao Yesu. I ket se mane. Pa maiko mi talanga na. Ngo so o ngo aku leo ngofo o so ai alu wanga wai. Alu wanga Yesu wai sea. Lenga yai mea ia manao Yesu I tala noa I lea tua. Ele mala mala mai au so pe ala tua. Falongo yai. A falongo I foi au so e la tua te fefefe ai. So e manao mia la malala. Le teile na mo tato. Ah. Ma reko mo mua to su malima. Fe tau pa mo mora na tolvo.
In the early morning, while it was still dark, he arose and went out to a lonely place and was praying there.
Ah. Ma nia ia ole. So if one man is or if you are, if you are that early morning, I am going out to a lonely place and was praying there. Ele yalu e lafiai, ele yalu e mo ya ngekewa. Falamelati fe au mga luwe mo le asuaya. Nga alu e tataluai. Nga alu e tataluai. Luka su lima, amine lima fai upa suma leon. Inga ua uma o ngau ese atu le moto tangata. Ua ese ma Yesu. O ngā alu no le le metu fua ngā au iaya. E te talo ai. So si le au ieke oi. How often do you pray? Whaafia o ngā e kaka. E iei tangata ke usiana. Whako a kakalo la maa pe a iai sea. Se mana onga. Fako aka kalo lava pe a yeise fa fi kau le mga mia ailea le so sang when he meets divine power. Fako aka kalo lava. Boy, he didn't have been out there. The chief one more issue. No, I came your popong, I'm a fafical. Chakalo, ah, there my son, I got from Kalangalea. In good times, praise God. In bad times, praise God. Vivi matatalo ile tua, no matter what. Poleale tua inga fafitauli te fafsangai. Tatalo ile tua. Tui, tu ile tua. From talanga ile na waita, step to Christ. Ya, faitau maile ba inga pae, paile ta tole utolebu. Faitau. His humanity made prayer a necessity and what?
Privilege.
Privilege. Now let me
go
to the other side. It's a long material. 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 Necessity and privilege of prayer. My boy, emakwa mga miya kaku bitemling in the talo. Esiliya kule mga ongol talo ile sa pati le ni ngayon sa pati le kene. Esiliya, he found comfort and joy in communion with him. With whom? His father. Na ye mawale so tanga ba malalata mai maletua ba fuwa mayolea o li tang paita malata tole ni samsama le famul bon.
The Savior of men, the Son of God, felt the need of prayer. How much more should people, sinful mortals, do the necessity of learning constant prayer?
And if the Savior of men, the Son of God, felt the need of prayer, I afaira o le alo le atua sisiri ese, le faaola o ta ngata umalawa, afaira ia mana o mia le taua o le tatalo. Pamailolea, how much more should people sinful? Afaira mana o mia e le tupu o tupu, e le atua o atua, le taua o le tatalo. Sinless. How much do we sinful people need that prayer?
Much, much more. More, more, more.
Lolo wingan tawa mo silya kung ano mga umiya wai. Eh, Yesu? But many times, we never reach that. O le tele o kaimi, kako ke le mo wai le mawa lungo le tatalo la ya. La ya Yesu. May tatawa na mga umiya le silya tu, o le mga umiya le tatalo, il est aimé le nez, il est en train de se faire. Mais il
est
aussi dans le temps. Ah, oui. Mais il est aimé le nez.
Prayer
is the answer to every problem in life. It puts us in tune with divine wisdom and knows how to adjust everything
perfectly. Ah, that's
my name. Amen. Amen. You see, afaite le fatau ina le tau o le tata. Le au ngā o le tata. You will never want to try. E ke le pe kaina e manga oikea. E te fata ita ia le tau o le tata. Prayer is the answer to every problem in life. It puts us in tune with divine wisdom, which knows how to adjust everything perfectly. Ma lai e le fum talanga na am. Ole tatalo, ma ke tunina lea. E tun with divine wisdom. Nala we from talanga tu. Ole tatalo e netea. Fa paling ia. Ah. Ako ye mu ke fiel musika ye mu lele. Le terno le tu lea. Fa paling ni moka. Ole tatalo, na te fa paling ia le sefuang ole tangata with divine wisdom. If you do not pray, you will never get divine wisdom. Eleva pa yot maweta tole fa monyanga lea pe afa itele so tai le tua ya le tsalo pa mayo lea, which know how to adjust everything perfectly. O le divine wisdom lea, e ma faiaoga ia, a tasinga mea o malama o le ulanga linge, perfectly. A faiaoga te fiu e tau fawasenga, lou soi fuanga ma le ulanga le ke ola ina ulanga linge. The problem is, vai le tau. O le tele o le te talo, o le fisoto inga atu lea i le mana fale atua, e ma faiaoga ia vai ko winga, mea o malaba. So often, we do not pray in certain situations because from our standpoint, what happened? The outlook is what? Hopeless.
Yeah,
pay your opinion. Yeah. If I think a town, a talo, a tangata, kerisiano, leanga o langa ba'ai, yeah. Hopeless. Ua mua nga popole ile faafika uli mabai ya kuele ai se kuulanga ya. Se kuulanga lele ye maua mai ai. Oga musulo le kalo. So often we do not pray in certain situations because from our standpoint, the outlook is hopeless. But nothing is impossible in God. It's for amene ye. Nothing is impossible with God. Nothing is so entangled that He cannot be remedied. All you need to do, give it to the Lord. Ave ya Yesu. Ave ya Yesu. From talanga le. To tu mai e lo mafa faul from talanga ya tabita mo koriata. Lenga le kino kilo ako. And their standpoint is hopeless. There is no chance that they can win the war. E mo kuale ai se ba moya. E malo ai based on one man. Ma ba ai e kuro e kingo e se raka le koriata. Fai lo mal pai uma ya. Oh, no way. She didn't end your couple. She didn't end your hopeless. That was the standpoint.
Amen.
If a man from Tala, for you, you're too old in this, you see, yes. Yeah. Come on, my kicking a sound on the map. I thought, oh, yeah. If I get a two man title to Manatua, a limb of fire on the two. But I'm with that old tongue.
No human relation is too strained for God to bring about reconciliation and understanding.
No habit is so deeply
rooted that it cannot be overcome. No one is so
weak that it cannot be healed. No mind is so dull that it cannot be liberated. Amen. Poleale tu ainga relationship layer. Ua makua e vai atu toea o le maangoto ilana. A e tuu i le atua. E mawhai e le atua o le toi whaale le ima
lawa.
Po le a le tua i ngā whaafita uli o le sei whanga le nei. Ave le atua. Ave le atua. A ua tātou te tau mawhai e fōia i o tātou mana no tunga whaale tangata. A e tuu i le atua. Tau fia gātou e māsani tō ina leo, tangata leo.
Tau nuts.
O tangata leo. O tasi leo toa manu manu o information. Tau tia ia fō i o tala anga o tangata leo. Tō tila fia te talo no talo o tangata leo. Very, very simple. Lau iloa i ne. Nalo rangi te talo no talo o te mālo leo. Tō tila fia le talo. Talo leo tau nuts. Taua lea upo le talo, tangata lea. Lord, give me Scotland, or what? Or I die. Lea tua, amai e te au Scotland. Peokea. Peokea. Now, lea le mese le tau fai tangata lea. O nakse amai mo tatu. You can see that Janav is not praying for himself. He doesn't even care if he dies. Pe opio ya ie lo manga onga lo mawa. O not. Not is praying for his nation. O le ta tanga o tanga ta le not. Ina ya mafai o na fa tanga le le ina lo na tunu o skotilanga. Amen. Ma tu tin fie le kalesia. E te tau ona e te talo pe te talo lea nāks. Ale ma whai ona ta pou wha tala le le ina. Ni kai kou ke tōni le kāpe iai. Ki dei kou pio. Nā ngon mea nā le pika ngalo e Iesu. Ia whai nō uma lama maso. Tātou te tala iatu le tala le. And only through the power of prayer. E ma whai e o kupu mea nā. Tō tina fia. In a word. A palali da o. O vaya. So. Ma ai ai o video da o se mestakas. To wa fe van se la montu for one semester. O la o. E o no semester. Now if you do the math round to the nearest 10, it will comes around 24 or something. Ah. For 2 years. Kere e o ngakupe. O le mati talo fai so o ale le tua mo se to o lua. Le tua. O le manga oma le ya ye fi ale le aunga fala ue kene ma ma lama ya te oi.
Ene.
A fa fe mo fai kene o gine ba ya ku le. In some point, ma ba ya ku. A hopeless le mea. Then point nga ngay ay. Impossible, fa. Our KBM, we leave only one income. I fa fair, 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 fa Amele inga wa apalai mo le financial aid. Amele requirement. E mga amia le income a mau e ma ua yen wafe sumaleban. And mind you, lu hafe sumaleban. La emake ngal lu e sha mo. So there was no source of income here ya wa. But we pray. So tsi fia. Up until now, we don't know how it happened.
Hey,
but Jesus make it happen.
Hey,
no, hey. My love, not me. Kadiya, mo fayo mo fayo ni. Financial aid, I say, thank you, Lord.
Yeah,
Faafetai. Without sending all these requirements they need, le ai se income, luake sumarvan, sao mai fa ko ako Amerika. But through prayer, He made it possible. Man,
amen.
Taua yol tang. Poleale fa pi taul le pese ngai mai tato. La woe ke taua tia choi.
That's right.
Prayer. E le ai la pa se isi mea ma fai ona ia. Ona ia fai ia. Ba venga ne. Ya fai tato ti le tang. Amen.
Tua.
Ole spa na lo lo tu manawe mai fa so mo tato. Ole. Ole si le so na taua lea maua mai le. Faiaoga. Forgiveness. Forgive. O le faamagalo. Mai te sina fia. This is the ultimate this is the ultimate goal of Jesus. O le epitosili lea na taua ma taulai e le soifuaga o Iesu ina ua afia o mai le lagi. Why? Forgiveness. Faamagalo. Ole, alu yel to ine sabat bani di chef yas. E la tua e uwe taifa. Ta ve lo to ine fan ma. Uma na ba ayel fo ma. Sa uwe fo ma ifa yati to ine. Tama. Wa to tau wo na faisa u fo fwa ma. Faisa u wili. Ole, ma ine wa mawai oe. E le to e fo ise le le. Ole wa mawa oe ni faa maile ole, 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 rabies, ha. Ni faa maile o siyama ye mawa mai man, ha. Mawa le aiso na fo. Mai le aiso isi taile, tau ono fai eisau mabaenga ma. Tusi sau tusi, te fa ma vai lo ai na lo lo foma foi men foma o la ma vai tu si la vale a le fa spec per to ira le foma lo lo foma oh le le te le mo pa ya fo na wa ma ta no fai la win ata ata ile ata ata to ina le am fe me foma vai ele foma ele se win be le the least I am making a list. O kangaka o malama. O ke manga o ke arwe u. These are the list of all the people I want to bite before I die. Why would someone like this, why would someone do something like this? I say, I don't know what my wife is doing. Kangaka. E ka kauma, a vakuna si yamba lela woke e papeoki e yai. E is kangaka. I say, how many people in your list that you want to bite before you die? E ko afia mi ka ngaka ngake manga oe uu ya mawal si amalea, ai kele yot. Our list there may be our fellow church members. Le no pole. Pola wishing I people in one of you. It could be your co-workers, it could be your classmates, Pawaila, or even family members. But fear the we cannot control the offense that comes into our lives.
Right.
We cannot control that. Elema Fayolo Tato Patonutonwina Leopi Mayo Papi Tauli in a Sufwanga Lete or like. But you can control what you do with those offenses. I only mean simply if I don't if I don't win, or I wala ete tali yaya, the offense umaniya, e umaniya tato. Obviously, why should I forgive people who have hurt me deeply? And how can I let go of those wounds that have scarred my life? I say, I don't want to know if I'm a loina, tangata olea, fakina ma yakia. My faafeau foingan mahuale, faafeau foingan mahuale. Before we answer that question, or if you see the aum tato metawina, mamara malamaye, what is forgiveness? Oleana mea ole faamangal, what is forgiveness? That's a talian. Never mind. Because if you don't understand the concept of forgiveness,
you never know.
You will never forgive your enemy. I le malamalama le taua male winga le fa mangalo na fio mo ye Yesu. Ele mo fai foi ona fa mangalo le Yesu. Ole mafuaga le te taua ya ki kako. Oh malamalama le se fuang ole kuru. Lang ole kole a Yesu masawa ia fa mangalo le tangata masala. So if that was the master's plan, kakau boi a ke kako komitiao ma Yesu ma. So what is forgiveness? Or maybe the better question is there a difference between forgiveness and forgive? Kato ia le tango. If you cannot forgive, you will never get forgiveness. You will never get forgiveness. And another difference is, forgive is a process. Forgiveness is a goal. Because you want to reach that goal, which is forgiveness, therefore you gotta forgive every single person along the way. I mangao e kei maua le forgiveness lenga mai e Yesu. E ka kaua e fa mangalo ngai, fa mangalo kaiao, fa mangalo kalaf kaiao, fa mangalo se ia o e ngafi o mai Yesu. That's the difference. Mau le ata a tole na fai e Yesu ina wa fi o mai ngalo. Menung talaga Efeso tolu sumatasi, tolu sumalilua. Ia te ama o tou opu faafifi umalawa. Ma le lotoa, ma le ita, ma le leotele, ma opu leanga, a toa ma opu leanga umalawa. Tolu sumalilua, a ia o tou feanga leleia. Ia fe muti muti balea I lo o tou alofa. Ia fe faa manga loa I o tou. Faa peo na faa manga loina o tou ele atua ya. Ya kariso. Now let me ask you a question. At this moment, is God forgiving you or is he forgiveness? He is forgiving. Amen. Okay, we all might have a salary game. Because God's goal is forgiveness. Therefore, you've got to forgive, 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 forgive. Taua yole sona le Yesu. This is one way of faifeau ka ko famangalo tia. Get real. Abe ese u malaba. Ama faifeau abe ese me ayo. My friend, that is for you.
Amen.
Ole mele na taua le. Taua le famangalo. Ai so te mine ame tanga tu so mata yo lima fasu tolu. Ah, ama fasu malba. Ai me tau ai tolu no mau mai na. Momua. Accepting the humanity of the one. Of the person who wronged us. Ole fa ma ngalo, ole utalia ina le ole natura, ole tangata le nga. Then for you, sala ya ke oi. That is forgiveness. Ole utalia ina le, le ngakuro le tangata. Ai ba ai kul kangaka le nga. All you can see that he is covered by the blood of Christ. You can accept that. If a kawa wa kaliya ni men ngaya ki kako. Longanua. Forgiveness or forgive is we surrender our right to what?
Get even.
Surrender your right. Then go for your illustration. That's what you get a young man. Ao sau, mo fai e pasi me le anga yake a wawikai. I need to forgive him, pa fenga fai, by surrendering my right to get even with him. E ala lea, ile fa afo iatu o lea iata tau yake au, saka kau mo o kau yang le lea maaya, wo o ave ese, and treat him like me. I treat myself like him. That is how we forgive.
Right.
But Melanton, we revise our feelings and start wishing them well.
Well.
Wow. I feel like when man atuwa to fasolsa patinente the biblical worldview. Once you see from the perspective of Christ, piece of cake can be there. Piece of cake. Ete toi pa po si au maratuna tuma. E a ua malo ka mo fai e fai se mele a mai fa'a o le tinga. A ua ea. Ua e wish him well. Ua e avatu ye mo mo o nga lea. O lea lofa mai fa manuia. Ma le tau ka inga a tole na tu si leo ka tayo e lima. Pa ipe fasu ma tole o fasu ma lbabu. Ka mai fama tala nga a Yesu. A fai o lea tua lo ta maa. Le fa'a o so le la lungo ea a miu tonu. A lea me kupu ea a miu leko. Pa olo mia. No, e sulungia po ila tau le malama lama o le lala vetas. E uira me ngami o le anga kakaka ile tua. But when God rises up to shine, nalme kupu. Sulungia umma ilama. Kakaka le leima, kakaka le anga. Mungu femeyo me makalanga Yesu. O le anga ke faa tau ina atu le ua, ilungo e ami o le tonu, ato mea. E ami o le anga. O le anga inga ato le nala. Ole alofa. Ole faa maa na longa. Pasa. Kwa iya kako kani. Pemayu fa mtalanga lea. E ta watasi ta tau lau talbo. Kwa man boli. Ifo ili. Le pito ilunga a. The most creative ita kato.
The most creative power given to the human spirit is the power to heal the wounds of a passing and unchanging.
Toke sila fia. Ele ngaka ya Yesu le palo si anga le fa mahalo. No. He came that to us. Nga au mai e Yesu ya ke kakou, le malo si anga e wha mangalo ai. The creative power given to the human spirit is the power to heal. O le mana lea e mawhai e ona, toi fofo lea, le manua of a past he cannot change. Mana tua. E le mawhai o kakou suri ale mewa, umahu. We cannot change the past. I cannot change that. But God gave me the power to heal that wound. Amen. I'm a fine. What happens to the people we forgive depends on them. Ole fa manga longa e ke faia la mai lo lava lo lo to mo lo ma fo fa ole ka ka le we fa manga loa e fa tali ya ya pe ma ke fa manga loa pe le ai as long as I do my part ba to si fi ole me na fa manga e le lo fa tali se sa na ta ta fa ye me le ya ya tro e fa ko ese o ma fa ya ku ro le pas ya bu pa dia le fa manga loa. My friend, that is not forgiveness. No. Forgiveness is when you forgive someone even before he admits. Ina ia maua e o tau le manuia. Aua le tau iatu. Aua le tau imasui. Roma suma luaran fai pe suma liba. Le au pele. Aua le tau iatu masui. Aia o tau tu watu I le to asa. A wau atusia. Wa whapea mai le ni. O ia, o ia te aurea. Tau I masui o te tau I atuai. Wena mtaranga kouru. Aua ki kau ia kumasui. Pui le kua sao le toa. Aua ki kau mawhai. E fofoa whapitau me ke kau ia ku. Leave it to God. Leave that to the righteous anger of God. Toa e whaitalia le atua. Malana fasi no manga. Malana male awala na te tau I mai ai. I le tangata le na. It is not our duty. E leo zato fingu ha leo tato. Amen. Forgiving is a journey. The deeper the wound, the longer the journey. What does it mean by that? Ole fa manga longa. Ole journey was fainga mala. Ole loloto, ole manua. Ole umi foi lelea. Ole samariga, penga malanga. And that is the reality that we live. Ole foi kua ngā le kaku keo lai. A ke lelea masala pasi a keo. Ole umi foi a leo keo e le whamanga loa. The deeper the wound, the longer the journey. Mai oksi fia le kane sia. Waka kau masui di mea ngā. And this is how we gonna change it. Once you have Christ in your life, the deeper the wound, when you are in Christ, the shorter the journey. When you are in Christ, short journey. Even in the church, The deeper the wound, the longer the journey. Therefore, it is going to be the journey. And you let one of for you.
Amen.
And you let one of for you. Forgiving does not require us to unite with the person who broke the trust. It can go for a kind of say, we do not forgive because we are what? Supposed to. We forgive when we are ready to what? To be healed. If I am again. We forgive when we are ready to be healed.
Yes.
That's not Christ. No. Waiting for someone to repent before we forgive is to what?
Surrender
our future to the what? To the person who wronged us. What are you doing? You are surrendering your future to that person. Because you are waiting for this particular person to come, therefore I'm surrendering my future to him. We are surrendering our future to that person.
Oh, praise the Lord.
That is not forgiveness. Forgiving is not a way to avoid what?
Pain.
But to heal. Because you are trying to avoid the pain instead of healing the pain. We are trying to avoid pain instead of healing it. And the only way to heal pain is through forgiveness.
Hey.
Now here's my favorite part. When we forgive, we set a prisoner free. And discover that the prisoner we set free is me.
Amen.
It is you. See, the longer you hold on to that chain, the longer you are a prisoner yourself.
Yes.
No. We discover that the prisoner we set free is us.
Amen.
Have you ever experienced that?
Amen.
The moment you forgive someone, you feel relieved.
Yes, sir.
Yes.
Free, Meoma. You feel like a new person.
Yes.
Isaiah, because you just set yourself free. Ma wo el ta ole ni. Apa yo ya ke ole pi fini le nga. You gotta let yourself free. Let go. Kakalan pi fini nga. Le nga le pe fiki ai pas. E pe fiki ya. I am setting myself free.